cyane reka mu gutangura mpere kwa Emerine dutunganije kino kiganiro inyuma yisekeza mwaringanije ari kuva kuwa 17 rusama byosekeza ryari giyekerekeye iki ndega ryagenze gutse mu ncamake ga Emerine
murakoze akade kuri ico kibazo twatanguje isekeza ry'iminsi 10 twayitanguje ku itariki 17 rizohera itariki 27 z'uku kwezi igisekeza umuhari w'abafatanye n'abakenyezi wagize ujanye n'ibi bihe turimo turiko turacamo muri isi yose ibihe bya covid rero icyo twashatse ni ugushyira imbere ubutwari bw'abafasoni n'icyo bufashije mu kurwanya kintu kiza cya coronavirus no kurandura amakonsekansi gitera mu banyagihugu na cyane cyane ku bafasoni
Kumbure turaza kuhagaruka ngaho ariko rikako turi kwabude tuti ibijanye n'amabi n'ihohoterwa bikoregwa abakenyezi na cyane cyane mu bihe by'injyane za politike kuvyo mwegeranje kuvyo mufite bifashe gute ko kuva mu buri 2015 ari ivyo Burundi burimo buri mu njyane
iko nkuko mwabivuze nivyo iyo igihugu kiguru bica mu bihe bitoroshe kwama tubona ingorane zishikira abanyagihugu bose na cyane cyane izishikira abapfasoni dusubiye inyuma gato ntaca muri icyo cya COVID-19 twari twatanguriye ko tugezemo muri iki gihe nuko turetse ingorane zibonekeje ku magara y'abantu haba abagore haba abagabo cyangwa abana bose ashobora kumererwa nabi bagafatwa n'icyo kiza harimo ubukene butagira izina usanga bwarateye abapfasoni n'imiryango muri ubwo bukene rero murazi ko ahantu hose hari induru hari inzara hama induru n'amahane yego cyane muti rero mugaca musanga ahantu hama hari inzara ucu hasanga hama amahani n'induru n'urwango ugasanga mu miryango bamariko barajyana umupfasoni n'umushingantahe wiwe ugasanga no kubana birabashikira ugasanga hatanguye ayo guhohoterwa kw'abafasoni n'abana icyo ni ikintu twasanze kiri cyane giterwa n'iki kiza turimo kandi tugasanga nuko hari ibihugu bimwe bimwe mu kurwanya iki kiza cya coronavirus byahisemo yuko abantu baguma mu nzu badasohoka no iyo umuntu rero yuganwe mu nzu adasohoka adafise n'uwo yiganira izo ngorane ukasanga ibibazo byamubaye byinshi mbere atanwe no gutuntura ni naho rero twatanguje rero isekeza tugashaka no gushikira abo bantu abo bapfasoni buganijwe mu ngo zabo badafise aho baganira twumviza ibibazo bafite tugerageza kubumviriza tugerageze no kubafasha gutora umuti dusubiye rero kuri ibyo by'ibibazo nk'uko mwabivuze mu gihe cyose habaye ingorane nk'ubu turabye mu Burundi murazi imishanirano ya politiki yahabaye mu 2015 iyo mishanirano rero ntiyasize inyuma abagore barahababariye rwose harabaye amakonsekansi menshi cyane ku buzima bw'abagore mbere n'ibihundo byabo hari abagore bafashwe ku nguvu hari abagore bangajwe hari abagore bafunzwe mbere n'ubu twarabonye ibindi bintu bishasha ugasanga abagore batanguye nko kudandazwa ibyo bitwa traite ngo baratwari gukora mu bihugu nk'aba esclave nk'abantu bakora mu nzu gukora badahembwa cyangwa bakora amasaha adasohotse ivyo ni ibintu uratubona tuba twandika no mu maraport dusohora ku kwezi ku kwezi
Eugene n'indorera mwebwe mwarabaye umushikiranganji yajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi mbega nahone ntihari mu bihe byoroshe mbega koko igico gisata mubona gifise ikibanza gikwiye mu gufata ingingo za politike kumengo hitwararikwa umutekano ubutunzi n'ibindi mwebwe ko mwabaye umushikiranganji mwarabona ko icyo kibanza cy'agati y'akazi na muntu cyane cyane icy'abakenyezi amakenyezi bakoregwa amabi cyangwa bahohoterwa gifite ikibanza koko
Umuntu arabiye ingene Burundi ingene byari byifashe tuvakiye kuri icyo kibazo nyine ingene Burundi ingene byari byifashe kuri igihe cya independance umuntu akaraba n'ingene ibintu byifashe ubu umuntu arashobora kubona yuko ari ibintu byinshi bashoboye guhindura ko icyo kibazo cyateye imbere gatoyi mugabo kuri jyewe turavye ibihe turiko ariho ibintu bikuru bikuru mu bisanzwe tutari dukwiye guharira na gatoyi kuvuga yuko umukobwa n'umuhungu cyangwa umugore n'umugabo bangana imbere y'amategeko ibyo mu bisanzwe ni ibintu twemeye kuva kera cyane umaze kubyemera hari ibintu biteza gukurikira kuri iyo principe kugira ngo ubishyire mu ngiro ubishyire mu mategeko hanyuma urabe ko abantu bohindura ibyiyumviro byabo mugabo uravye aho tugeze kuri icyo kibazo turacyari inyuma cyane nicyo gituma inzego zose zakurikiranye mu Burundi kuba icyo gihe ntibakoze ibikwiye n'igihe nari mu bushikiranganji novuga yuko ntagize ibikwiye muri iyo nzira mugabo muramenya yuko icyo gihe twari mu bintu by'ingwano kandi no mu ngwano ibintu byakoregwa abakenyezi byari agahora munwa nicyo gituma icyo gihe icyari gikenewe cyane ko ari kuronera ayo mahoro kugira abagore cyane cyane ntibasubire gufatwa ku nguvu n'abantu nyine babayikoresha mu ngwano twarimwo
Maître Janvier Bigirimana mwebwe musomye amategeko koko harimo guhasha no gukinga ibyaha bikorerwa abakenyezi amategeko avuga iki Janvier
murakoze cyane Arcade burya iyo mubajije ikibazo nk'icyo kijyanye n'iby'amategeko mu Burundi haca haza ibibazo byinshi bijyanye n'ingene iby'amategeko bikora mu Burundi wagomba amategeko yo mu Burundi arimo agahaze ariko ntawovuga yuko byose ari bibi ikibazo kijyanye n'amategeko mu Burundi ahanini ni ingene ayo mategeko akurikizwa mbega amategeko yo mu Burundi nubwo yoba arimo agahaze ayahari arakurikizwa mbega agateka k'abakenyezi kubahirizwa gute mu gihugu agateka kazi na muntu muri rusange katubahirijwe ibyo ni ibibazo bica biza kuko biragora ingene mu Burundi amategeko hari yo kubahirizwa mu gihe kubakenyezi mu gihe amategeko yubahiriza agateka kazi na muntu muri rusange atubahirijwe rero mu mategeko y'u Burundi cyane cyane dufatiye mu gitabo mpanabyaha bita code penale n'igitabo kicunganira kigejwe amategeko yo kuburanisha no gutoza imanza z'ibyaha hari bitari bike bagiye barashyiramwo bihana ibyaha byo guhohotera abakenyezi mugabo wagomba muri 2016 hari intambwe twateye kuko harabayeho ibwirizwa rikinga ryongera rigahana abantu babahohotewe mu mugwi w'abakenyezi mugabo ikibazo nyamukuru ngaruka ko jewe kinanteye ishinga cyane mbona ari ikibazo gikomeye ningene uno munsi mu Burundi ukudahana kwamaze kwaka indaro ku buryo uno munsi abantu bahohotegwa baba abarundi muri rusange cyane cyane abakenyezi kenshi iyo uwamuhohoteye ari umuntu aba yegereye ubutegetsi cyangwa akingiwe n'ubutegetsi usanga mwe n'ibyo byaha bidahanwa rero n'ivyo amategeko ariho hari hagahaze nk'agahaze novuga ka mbere ningene uno munsi mu Burundi byatunaniye yuko twemeza itegeko shanka y'amabwirizwa yemeza ko abarundikazi bashobora gutorana nico tumwe n'abasaza babo b'abahungu nico je mbona ko ari akantu gahaze cyane n'ibintu bihotera abakenyezi nibyo amasentara ari natagakora bimwe bimwe ariko mu gihe adafite itegeko yisunga mu bijanye n'iby'ugutorana kw'abakenyezi mu bijanye n'iby'ukubahiriza abigeme n'abakenyezi mu byo gutorana ku babyeyi babo nibyo mu gisagara turafise akarusho uravye n'ingene bigenda mu misozi mu Burundi ariko mu majambo make amategeko ariho ibitari bike bihanwa mugani ibyo bihanwa n'amategeko iyo hageze gukiza amategeko ntibikurikizwa hama kandi n'amategeko ubwayo nyene haracyari hagahaze ni kuvuga rero hagize nk'ibyokogwa hobaho ibyo byo gukurikiza amategeko asanzwe hari mbwa amategeko yotezwa gutosogwa ariho cyacane ibyo bita mu Gifaransa roi sur les successions et les libéralités uno musi turacyari nyuma turi nyuma y'ibihugu byinshi nibyo si kibazo kiri mu Burundi gusa ariko urabye nk'ibindi bihugu aho bigeze urabye ingene mu bwizwa shingiro usanga hari ibyo bavuga yuko umwigeme umukenyezi yatezwa gufatwa cuko imbere y'amategeko n'umugabo ushaka umuhungu umuntu yovuga atakekeranye yuko hari hagahaze mu bijyanye n'iby'amategeko mugabe ikibazo kindi kisha kiza nkuko nayo ndabivuze nuko n'amategeko ahari uno munsi udashobora kubahirizwa mu Burundi
ndagaruka kumbure mutubwire igituma adakurikizwa hama mutubwire n'icokogwa ariko reka mbanze nsubire mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi Emerine mwebwe muravye koko none ko intambara injyane ikiza nk'ibi koko biraboneka mu haruro n'ivyo mwatanze akaro biraboneka mu haruro yuko byiyongera amabakoregwa bakenyezi yiyongera gusumba mu bihe bisanzwe
ni murakoze cyane kuri ico kibazo ego ibiharuro turonka biragaragaza neza cyane yuko mu bihe twovuga bya instability nyine ibintu ibiharuro bica biduga cyane nuko Eugene yababwiye ico kibazo cyo guhohotera abagore nk'iki gitanguye vuba ni kibazo camyeho cyasinze imizi imbere mu gihugu cacu iyo rero habaye ikintu na kimwe hatanguye instabilite ubwo nyine uzona biduze cyane nk'akarorero nko mu 2015 ibiharuro twabonye ni nka double yuko twabonye mu mwaka uheze murumva ko hariko hagira impact nini iyo habaye instabilite biraduka cyane biboneka kandi tugasubira tukibutsa ariko baratwumviriza ibiharuro tuvuga si kuvuga ko ari byo byonyine bihaba kuko ico kiri gikorerwa abagore ikibi gifite icenshi abubahuka kuvuga nibo bake tubabwiye duti hari abagore 70 bafashwe ku nguvu mukumva ko kumbure arenga kabiri cyangwa gatatu hariho benshi babyikurizamo iyo muri bake turonka bubahuka bakabivuga byama bigaragaza ko mu gihe habaye injyane bica biduga mu kiduga kuki nuko twabonye ko muri ibi bihugu byacu atari no mu Burundi gusa turabye no muri Congo cyangwa mu Rwanda usanga guhohotera abafasoni cyacitse ikigwanisho mu bindi muri uko gushaka gutera ubwoba muri uko gushaka kwimiliya ko novuga gutera icyeyi abo bantu baba ariko baragwana barakoresha rero icyo ico kibazo akoresha le viol comme arme de guerre rero bisigura ko uko abantu babandanye bakabikoca tubona n'ivyo bitigiri biduga rwose uko ibitigiri by'abafasoni bafatwa ku nguvu nk'uko duca tubona n'ibitigiri by'impunzi osi biduga donc birigaragaza cyane mu bitigiri tuzatorabona birigaragaza no mu bafasoni usanga bagiye kurondera ubufasha kwa muganga cyangwa mu yandi ma organisme afasha abantu bashikiwe n'ibibazo nk'ibyo cyangwa ugasanga yabaye enregistré aho bagiye gusabira ubuhungiro
muti ibiharuro biraduga Eugene mbega koko kubwanyu ko akabi kadasiga kandi iyo habaye ingorane za politike ga Eugene nivyo harabi nkurikizi mu bisata bitandukanye mu bisata byinshi none muribaza koko yuko iyo habaye ingorane za politike bikora koko kumbura umukenyezi gusoma
ni bintu twabonye kandi si mu Burundi gusa ahantu hose habaye ingorane za politiki cyangwa z'umutekano cyangwa ibi bya covid 19 urabona yuko abakenyezi bagorewe cyane kurusha nuze abagabo mugabo kuri jewe biva cyane cyane kuri volonté nkeyi kuri nivo ya leta kuko nta ngingo bafata zikaze cyane cyo guhana nkuko metre yabivuze igihe rero umuntu agize ibintu bitakogwa ugasanga aguma atembera uko yishakiye arashobora no kwishima ko yabikoze ukamenga ni bisanzwe nta hanwa ivyo byose bituma abandi babandanya kubikora nicyo gituma rero kutorerera umuti izo ngorane cyane cyane ku bwanje biva kuri ishaka y'abategetsi bakerekana yuko ibintu bimwe bimwe tutashobora kubandanya tubyemera kandi uwo ari we wese abikoze amenye yuko azoca hanwa akurikije amategeko
ego Eugene hariho ibi nivyo umuntu yavuze muri nk'iki kiza cha covid bishobora gutuma canke vyorohereza abakorera mabi canke bahohotera abakenyezi gute kuko urabona ibintu birugaranywe abantu baraguma mu muhira imi kwidegembya ntibiba nka hambere biba gute ni gute kumbure bishobora gutuma canke vyorohereza abakorera mabi canke bahohotera abakenyezi
ikintu mumbabarire nsubire inyuma gatoyi kuko tukuvuga yuko mu bihe bya covid 19 abantu baguma muhira n'ibiki byose ni mu bihugu bimwe bimwe mugabo njyewe ndavye ingene tubyifatamwo mu Burundi njyewe nibaza yuko intambwe ya mbere ni kumenya yuko iyi covid 19 iri irahari irica abantu benshi kandi mu bisanzwe tutegerezwa gufata ingingo zikomeye kugira tukingire abanyagihugu mugabo gushika ubu ntabyo turagira nje nibaza ko turi inyuma cyane kandi ku bwanje ni irresponsable kuko abantu barapfa kandi umwe wese ngaha arafise umuntu w'inshuti cyangwa umugenzi yishwe na covid 19 nicyo gituma rero ku bwanje ingingo ya mbere niyo kubyerekeye Burundi icya kabiri ngarutse kuri icyo kibazo mu by'ukuri hari ibintu byinshi ibintu barabaye barabyize mu bindi bihugu n'ahandi igihe abantu baguma bari mu nzu usanga ibi byo gukoresha inguvu mu muryango umugore akubita umugabo akubita umugore uca usanga ababigira ikigiri cyayo kirongerekanye cyane ibyo byose rero ni ibintu bitumvikana kandi turazi twese ko mu rugo umugore arafise ibintu byinshi yitaho kurusha abagabo ibyo byose rero muri ibyo bihe uca usanga bimugora kurusha iyindi minsi bikaca bituma rero adashobora gufasha kuko yarasanzwe abikora mugabo mu bisanzwe naho nyine ni ibintu se w'umwana n'umugabo n'umugore bateza kugira hamwe kubera barangana urakoze
imbere yuko nja kwa janje nagira mbanze mbaze mwebwe ejo n'indore niho mwari mubivuze kubijanye na politiki hariho ibikogwa kumbure mbere abantu bakifadikiza bakishimira ubutegetsi bafise umuyobozi w'ishuri umutware kanaka kugira atanga akazi canke agire ahe ikibanza uyu mugabo ugasanga abwirizwa gukora ibidakogwa ugasanga aciye mu nzira zitarizo na cane cane mu guhohotera abakenyezi ico mugivuga kwa manjenja kwa metre janje bigira imana
ivyo birahari hari mu Burundi hari mu bindi bihugu ivyo birahari ivyo rero nkuko babivuze mu gifaransa bavyita harcèlement sexuel ni ikintu nyene twari dukwiye kugwanya cane tukemeza bwa mbere na mbere koko bihari kandi umuntu akabifatira ingingo zikomeye no mu mategeko nibaza yuko nk'irya code penal maître janvier yavuze twari dukwiye kuraba ko icyo cyaha cyohanwa kurusha uko bimeze bikandikwa neza kugira abantu bamenye yuko bitabitere bitebewe na gatoyi mugabo nkuko mese yabivuze igi ingorane dufise cyane cyane mu Burundi nuko n'amategeko ahari nta ntibayubahiza nico ituma rero ico kibazo naco nyene twadukwiye kugishira imbere kugira tugitorere umuti kuko naho twadufise amategeko meza mugabo aya mategeko ntakurikizwe wumva yuko nkuko aya mategeko atoba hari mugabo ni ntambwe kushiraho aya mategeko kuko ubu n'igihe aya mategeko atubahirizwa mu gihugu ukabijyana imbere ya sentare ugasanga nacyo bakoze washobora no kuyajyana imbere ya y'izindi sentare zo mu kirere murakoze
bakoze maître Janvier muti amategeko ntiyari mabi nibyo hari hagahaze ariko muti ntakuri naye hari ntakurikizwa kubganye ni kubera iki none amateka adakurikizwa ni kubera iki abakora ayo mabi abahohotera
adahanwa Arcade murakoze kuri ico kibazo ni kibazo cyangutse cyane ariko ni kibazo hanini gifatanye n'ibya politique n'ingorane za politique Burundi buriko buracamwo bwaciyemwo mu myaka iheze kuva turonka independence cyane kuva 2015 turazi yuko igihe umuhisi president Petro Nkurunziza agombye kwihagira ikiringo cha gatatu Burundi bwinjiye mu njyane za politike mu ngorane za politike zidasanzwe abantu baricwa abandi barangazwa turafise abakenyezi bafashwe ku nguvu abishwe abanyurujwe n'ibindi byinshi ntoshobora kudondagura mu runo mwanya rero uno munsi kudahana kujanye n'ingene abatari bake muri abo bakoze ayo mabishanke batumya kogwa usanga bafise ijambo mu butegetsi buhari bigatuma bagota ubutungane bukamera nk'ikintu caboshwe ntibushobore gutera intambwe na ntoya ngo butunganirize abarundi baba ariko bararenganywa hama kandi sindi umunyapolitiki ariko ibyo mbona no munsi abantu batwara basa nk'uko kubera mabi bakoze ntibashobora kureka ngo ubutungane bukore neza kuko gukora neza k'ubutungane kotuma bishuzwa ibyo bagiye barakora naho rero no munsi dusanga ari amateka adakurikizwa dusanga abafasoni bahohotegwa ntibashobore kwitura ubutungane ubutungane bushobore kwemererwa gukora neza kandi abari ko baratwumviriza banyumve neza ikibazo cy'ubutungane ntikihari kuvaho CNDD dishyikiye ku butegetsi mugabo byarunyutse cyane muri 2015 turazi ko ubutungane bwanyu bufise ibibazo by'ubwigenge mugabo kuva ku ntwaro ya CNDD cyane kuva 2015 twarasubiye inyuma nk'ibirenge ku buryo uno munsi abantu usanga bakora mu butungane usanga ari abantu imbere yo gusoma amategeko ahubwo bumviriza amategeko bahabwa n'umugambwe kukungene bacimanza kukungene basoma ayo mategeko ni ibintu bibabaje cyane kumbura umuntu yo kwihebura mugabo uko niko biri niyo ngorane umunsi dufise nicyo bituma no munsi ayo mategeko adakurikizwa
none ga Maître Janvier mwebwe muravye kumbure mu gihe cy'ingorane za politike mu gihe cy'injyane mu gihe cy'ibindi bibazo nk'aka karanda ka COVID-19 kubwanyu akwiye ko hoba amategeko ajanye n'ibihe canke hokurikizwa hoja mu ngiro ayasanzwe ari
nibaza ko byose bikenewe icya mbere amategeko ahari yokurikizwa ariko ibyo gukurikiza amategeko biragoye mu gihe ibindi bisata byose byajyamye bimerewe nabi biragoye ingene tuvuga ngo abacamanza bubahiriza amategeko mu gihe mu by'ubutunzi mu byo gutwara usanga hariho umuganga umwe wiganje ushaka usanga hari abantu bakoresha igikenye mu bijanye no gutegeka igihugu mu bisanzwe Burundi novuga yuko busa nk'uko bwaguye mu isanganya bwasubiye inyuma cyane mu bisata bitari bike murabona iby'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu murabona ingene by'ubutunzi bimeze murabona ingene abantu baba bitwa yuko bariko barakurikiranwa ku vyaha bidasanzwe bakoze ugasanga makungu yarabafatiye ibihano ugasanga sentare mpuza makungu mpanavyaha kumbure ejo canke ejo bundi shobora kuba kurikirana kugira ngo bibabaze ibyo bakoze mugabo ugasanga nibo bafite ijambo rya mbere mu gihugu muri ico gihe iyo abicanyi abantu bakoze ibyaha bagize ibyaha wagomba mu gifaransa wabita le présumé auteur nta numwe nadumye kutoka nta wundi ko ndagiriza ko nta manza baracyiribwa ariko mwe nabo bantu yari bo bamaze kuba bategeka igihugu tuba turiko turasubira inyuma cyane rero kuri ibyo bijanye n'ingene hoje amategeko mashasha nko kwibwo yahari ubundi byose biba bikenewe kuko iyo haje ingorane zose shasha ziba zikeneye inyishu shasha niyo bijanye n'ikiza cya COVID-19 ubundi haba hakenewe ingingo shasha zifatwa zijanye n'icyo kiza ariko nk'uko ejene n'indore yabivuze uno munsi birate isoni kuraraba ibiba mu Burundi mu kugwanya icyo kiza kuko mu minsi yezeho batubwira amajambo anateye isoni kumva kuvuga ngo Burundi ngo Imana yarabukingiye ngo ntibikene kudufata ingingo ntibikene ko abarundi bafata urucanco ibyo ni ibintu biteye isoni cyane kuko ikiza cyamaze guterega terisi yose abandi bakaba barafata ingingo mwe mukavuga yuko atacumukeneye gukora niho guhemukira abarundi niho kwica abarundi bose nivyo kumbure kubera Burundi butakirinya bagendwa cyane biraboneka yuko ikiza kitari ku murindi muniniya mugabo abantu birirwa barapfa ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane rero je nkavuga nti ni byiza yuko amategeko ahari akurikizwa ariko iyo hadutse ingorane nk'izo bya COVID-19 abakenewe n'izindi ngingo zo gukingira abarundi bose muri rusange tutibagiye abakenyezi hama kuri ico nyene cunge n'abakenyezi bahote gusumbya abandi hari ishyirwa cyakozwe mu Bufaransa cerekanye yuko nk'ibi bita teletravay ibiri byo gukorera abantu bagakorera muhira barerekanye yuko abakenyezi kubategeka bose ngo bakorere ubuzima muhira basanga ibintu batezo gukora bica byigwiza nka kabiri cyangwa na gatatu kubera nibo kenshi bitaha abantu b'inshuti babagwaye nibo bitaha iby'abana nibo bitaha ibyo gukora ibyo muhira byo gusoma n'ibindi kumbura byose byo turi mwe Burundi ariko mwene izi ngorane zaduka byaba cyabiki kiza twari ko turavuga ca COVID-19 canke ingorane za politike biramaze kugaragara mu bihugu byinshi yuko bitera ingorane abakenyezi cyane rero mu bisanzwe hakenewe yuko habaho amategeko mashasha ingingo shasha zo gukingira abandi mu rusange mugabo batibagiye gukingira abakenyezi kuko kenshi mwe n'ibi biza biba byatuca ingorane zose ziba zadutse ziratuma basubira inyuma ziratuma bahohoterwa mu buryo butandukanye.